yaramakwafero yo muri 2020 none kanje no kugira ibikwafe mwe ni nzozo no
api wewe wivyo ukunda wewe
kwera
uri version expired
nisha expire
nisha expire uyu grambare ni fu
wandabwire yuko
ni umuntu wa mbere yazanye hano mu Burundi mode selfie
uyu nakwandabwire yuko ari simbizi
Sema vumba
wande.
Mwenyanga
wande.
Wagasobozi.
Oya, mwenyanga wana jugumbanya.
Jugumbanya
wagasobozi. Sasa hii peti.
Ni historiki.
Hii ni versio yetu yangu ya mupya.
Na mutipe yoweza kuvuga ngagandele mushika na dasi noti. Yo, mungagara mungagara nika kiwajinya makwe. Aya, piga gama. Why did you get it? I'm not going to be able to get it.
Mariage nukuja muri état civil mukandiko ije niyo mariage iyo bingine bimankwano bamanini niyo mamoya mbiri umviriza none twarashimanye n'umwana w'umukobwa sivyo mimi jua nini mimi njongende kubashimira wabo ngo mwarareze kuki nabo batozi wacu nange baze gushimira mama yuko na mama yareze
ibyo nya nini njande bavuga ati ngo rero gushika mu rugo
None nk'umunsi basi
sakimede naje na mani bazani kweri kiba tigera
shaka basi nk'umunsi gikobwa tufate akaro nk'igikobwa cha kintu chaje ku
nacho
yejewe se mafumba eh umunsi bazi nga gusa
bire no ba ikibale inverse
none dresse nare
ni wo bazaho gutora
eh nawo nuzuhagarana imbere umuzibi
eh
cyo gi nibashikanje bazocyabahagarana
ariko ukiye kumenya ko na bibi bivuga
yuko
muri mungo ni mode apocalypse aba bavuga neza yuho ngo mu bihe bya nyuma bazagera ngo abakobwa sivyo
baza kudukwa
sebe dire yuko zatwasigaye turya amafaranga yawo yato tumeze nk'abagoye
ikibazo cyo kugira uramaze kuja muri mu rubanza rw'umukobwa yavyariye wawe
bon yego
amajambo bayavuze gute
aya ntibavuga kenshi amajambo yo kuvuga ko bamureze neza ko diri umukobwa bayasamye
This is my home, man.
Yes, everybody. Where, Fred?
What?
Umva
toke hapa inje
Tu n'as pas de miel.
Tu n'as pas de miel. Tu n'as pas de miel. Tu n'as pas de miel. Tu n'as pas de miel. Tu n'as pas de miel. Tu n'as pas de miel. Tu n'as pas de miel. Tu n'as pas de miel. Tu n'as pas de
miel.
Lunes, ah, repetit. Oh, oui. Alors, mais on doit. D'abord, ça m'a mis à la mission.
Grand-père.
Ah. Il croit ça, ça dog.
Sage.
Il gagne le
matin
à son coach. Il gagne le gars. Il y a un macro à
2020.
Non,
version expired.
Nisha expire.
Nisha expire.
Manaka to Skagongania cum toto moi.
Ah, since the crazy, since you are trained by a name, but you could
pair. That was that. I got a pugam and be. Manaki nisha expire.
Expire.
Mike is in a go with a cool fanya mahala.
Ah, Kingarikina is a two.
Yes, some man as a go Mugenda move Gao, a braza, Basha, Isha,
braza,
or braza, or braza, or braza, or braza, or braza, or braza, or braza, Mimi babayen sina nguvu tena za kuwa simba. Okay, ano
imeza. Sasa wengi ngani kina nguvu za kuwa simba? Kwa kwako kujisiki.
Ne, mambi.
Ngani kina nguvu? Hapa ni safi. Kupiga.
Piga ile moyo mpini.
1 2 1 2 1 2 1 2
eh. Mic check.
And the piga ni
vitu. And eh.
Yeah.
Unako wewe ngaka toko. Shinda na hari ngumu. Nilipigika leo.
Tuatulia hapa. Nikanapiga tu kwa muda na kwa kushinda tu home tap hapo muziki.
Na nk'abantu bari bo kuri ZD babwika abantu bakunda project Z.
Ewa, abantu bakunda project Z vraiment.
Eh.
Uyu Grand Bare ni fu.
Agwanda bwire yuko
ni wo muno wa mbere yazanye hano mu Burundi mode safe.
Uyu nakwandabwiye yuko ari simbizi
sema vumba
wande
mwenyanga
wande
wagasobozi
oya mwenyanga wanajugumbanya
najugumbanya
wagasobozi eh sasa hii peti
ni historiki
hii ni version yetu yangu ya mpya. Mimi ni version expirée, une version
new.
De version
Shazam.
Make ah, c'est expiré, espèce la quoi la tumika. Non, non, vous connaissez iPhone 6, iPhone 5 et iPhone 4. Na muntu nabonye ashira kuri stati ngo nina muhango ngo mushikanje ngo arangabira iPhone 4.
Ni wa muhiki.
Mushikanje.
Eh. Arago iPhone ko mbi.
4.
Sasa usi mambo. iPhone 4. iPhone 4 uyengegeze kuri prime na night
iteye
iteye imwe nye ya hasi zandi zazindi wasangaze mu gusonara rame
eh
yashaka kubyura nka famiye yose
eh ah no iPhone 4 WhatsApp sinatumika
eh natumika tu nye oya barazikuyemo
oya WhatsApp irakora.
Ubu nigikora ubu nigikora
irakora uyu iPhone yari 4S. Foi isso o WhatsApp da cor. De Catres. Ele cuida da Tumika, Canambia, Yambia, Ti.
Aí eu vou cobrir.
O livro que eu me enganei é só vamos girar, vamos tocar. Ha, a gente está indo agora com o cara que eles vão no Rio Colorado, quando dá boa, quando dá o E, na Yambia, Ti. O que nipa? Da culpa
iPhone.
Aí o fogo.
Isso. Sim, Musazia.
Ah, Musazia.
Olha, 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 iPhone 4.
Je ne sais pas si tu es un
peu plus
de temps. Tu es un peu plus de temps. Tu es un peu plus de temps. Tu es un peu plus de temps. ariko ngahagarara gutya kingo kango navi ngo kanavimba
naho gati
eh yagiye gutora mushiki
kwa moya mbi
yagiye gutora nkawe nkawe umuntu wagiye gukwa bizagenda gute
nziba no kuba muteri box kwe
eh ariko gati pe kaze kagahagarara imbere ngo ngo mutagacore
mu tip na mu tipe yoweza kuvuga ngagandere mushikana that's not
wewe mvuze wewe ni wajya gukwa umuntu wagiye kugira moya mbi ku mukobwa wabandi
twate
kamate unatoka
batoka banakuyaga bashoma imbere
ya kabuga ari kamoya vika kakiriga
ari badogo aho baratabo bacure nakona wapiga moya mbi
eh wewe uzobigenza gute umuntu wagiye nko mugagara
nawo piga za mugagara
eh sima kwa manore kule na sikia itu batabazimanaga ntore na mchuzi na
yo mugagara mugagara ni gaki waje nyama kwe
eh
aya ara piga kama Aija waje gero tiki nore
inore bacho ni gaki nore
Eh,
dufatere umuntu wagiye gukwa eh umuntu wagiye gukwa mu ngagara rero babazaniye kugira baze kubagabura zanore nyene mu yambi.
Ah, batazaniye.
Kaga tipe bizogenda gute amakazi guhagarara imbere.
Oya kajya, kajya urumva wowe ugacuka kubitina wowe tuzobwiye zindi ntore.
Eh, mbegagarara gute?
Baranze hose.
Sarakuyaga
eh. Arashimamaga.
I'm going to go to the house.
Napana mzigo.
Maki dadako na pana Hamza Den aende kufanyisha vya anataka.
Aende wa mo.
Pige moya mbili. Ah, nena wewe rero jewe akadinga kazoma garari mbere nzo kajikrani. Era shina maga hivi.
Kama kama zoe dog like. Hey. Nzo mpige kali.
Normal ni
mutonya wiwe.
Direct.
Ni mutonya iwe direct tanye mukuru wi abana ya pana mukuru wi. Ni mutonya iwe direct. Wa mutanga mu isanzu.
Manake atariwe. None umutanga amutanga gute kandi se wiwe tuba twamaze kumuhereza.
Ah ni micho.
Ah bya micho moya mbere. Nasa mimi ndakonesha ngana bazazi bake nisha bashikisha chabo.
Sasa ni lazima onesha kama kingali kinazo. Nchoya bakina petit frère.
None ngombwa tuzoko. Sipaiba kwa bure.
Wewe ni mbozo chikiza kweli.
Ni ngomba kuchikiza na wewe?
Oya.
Kuchikiza.
Umviriza.
Uviriza ari chopta. Ari cho mutazi rindira. Ari kina abantu batazi kandi ngomba ndakibabwire mwese, sivyo? Mariage no kuja muri état civil. Mukandiko. Ije niyo mariage. Yo bingine bema nkwano bema nini yo mama ya mbi.
Kera baratangiye
nkwano. Uratangiye nkwano muje muri état civil uko
ugiye kuraba. Mu histoire ya kera baratanga inkwano. Baratanga inka. Baratanga ibiki inkwano. Inkwano ni mico y'ikirundi. Ngakujyanye no muri Kongo wabigiye mba ni mico.
Okay. Okay. Mu majambo bahora bavuga baza bavuga ati umwana wacu mukobwa twagize iki?
Twamuhoroye.
Ehe ngo turavuga amajambo yo kurubanza.
Yagiye mu rubanza?
Eh, ababona umukobwa amajambo baza bavuga.
Geshi bakunda kuvuga yuko umwana wabo
eh
bamu ndavuga bamureshe bamu babo adisha
apanda kandi. Yo yana. Bamugize.
Bara mu indero basi indero bamuhaye ni nubuntu n'ibyo bisigura umwana baramureze neza ahabwa inyigisho nziza bisigura yavuga ati
baramurera
baramurera neza ngo turamuguhaye
afumi na leta na leta na biye comme si j'en harezwe jo ani na yebo basi kuji kwa mama jo ani basi
we una leta pesa
umviriza none twarashimanye n'umwana w'umukobwa sivyo mimi Anini mimi njo ngende kubashimira wabo ngo mwarareze ama kuki nabo batozi wacu nange baze gushimira mama yuko na mama yareze
ibyo nya ni njende bavuga ati ngo rero gushika mu rugo
eh nani nk'umunsi basi
sakimwe naje na mani bazani kubera iki
batigera bashaka ku basi nk'umunsi gikobwa tufate akaro nk'ikobwa cha kintu chaje ku
nacho
yijewe se mapumba eh musi baze nga gusabire
no ba ikibale inverse
no na dress na rezwe
ni wo baza ugutora
eh na na uno zuhagarana imbere umuzibi
eh
cyo cyo gi nibashikanye bazoca bahagarana
ariko ukiye kumenya ko na bible bivuga
yuko
muri mu ngo ni muri apocalypse aba bavuga neza yuko ngo mu bihe bya nyuma uhazagera ngo abakobwa sivyo
baza kudukwa aba
baza kudukwa sabedire yuko zatuyasigaye turya amafaranga yawo yatutumeze nk'abagore
ikibazo cyo kurya amafaranga umviriza
oya ndiko mvuga ati kudukwa tukabaho ariyo batera consommation nyinshi mu bunani basi ariyo dukonstura abakonsoma
Sasa
umugara kubwira ati jengere gusa tu ndongogwe nawe ibindi navyo ni nka ngoje kwibishuga mami wasa
ishuga mami okay wa Vinu Smith si rafiki yako kaoa kaoleo
Alvin Smith sha nacho mvuga no comment
numuze wewe numutse nimza mukora oya vuga
no
ya
kujibu no comment vraiment Alvin Smith
la vache
tenda mufana
eh yafo
ubusa zibwiwe vraiment mimi nachekaga
kwenye skate kaoa atako eh mambe
safi tenge tenda kumaria jaki
eh okay uramaze kuja muri mu rubanza rw'umukobwa yabyariye wawe
bon yego
amajambo bayavuze gute
oya ntibavuga kesha amajambo yo kuvuga ko bamureze neza ko diri umukobwa bayasamye
aba yasamye iwabo bacha bavuga gute rero mu ijambo rero umukobwa aya
umva ibyo byose ibyo byose bavuga ntibavuga yuko bamureze neza bapfuma bicishandira ngo ati ngo n'umwana yitonda n'umwana agirana ariko abasemaga ndo natuga ama petite ni Spiderman
Nani nushobora kubyarira iwanyu utari mbandi.
Kubyarira iwanyu utari mbandi. Sadi oya jembira mbwira ko ko mboga yo byarira muhira atari mbandi. Jembira bigenda
gute. None.
Bigenda amoko wa motere viole sawa?
Viole.
Viole.
Ah sio viole.
Kama
ata indande ingo wewe peti ingo. Ingo zani yo story. Ingo ata indande ingo. Wapi tingo? Ngate yavuze ngo tayindande.
Wo basohoka.
Nani ubunyene ga Fredy nkuvyoshika byoshika basi shetani dufate kwa shetani izo aya bafashe. Ndazi yuko dufate ngo shetani gufashe gunafaenda kure mu baskuti kisha munapanda gitega moya mbiri. Shetani kaba indi shetani. Ni shetani baya bigize si wewe.
Wo shetani.
Umviriza.
Partners mu.
Umviriza ni shetani basi.
Mama yamu.
Yo Fred ngowe bishitse bashi shetani rindira we Fred rindira Fred mubu satani bishitse satani akagukorera ko ugasanga ugasanga birashitse ugasanga imbehe iragufashe mbe mwana abanda mwambuye impuzu umva
oya jambira uko
rindira
satani gushika
yose satani
we satani amaze gutera gushika
yo shetani amana ye Sasa Satani nkubu Satani yagukoreye kwe hamugasanga Satani baye rimwe kishana biba mimba
Aya
Satani ibigari Satani nawe ne yobatarezwe
nzo ndakubwire mugihe umuhungu yateye inda umukobwa
ari Satani Very soon. This is my heart.